Ya mkubwa kwa sana shanise Lekanda mwege renda hapi Hello hello sister kobi chai we nyene noza kukumaridungu hari ngora nebiteye Ndabona kubabaye nubona kukeneye umutipa meze nkanje yo kwicara ruhande agutera amablag
Shakuze cankureke hari gishasha nkubuzanye
kugomba kunkarira ndabuze cyo nokumarira Ereganda cyari umusore kandi umengo ndakuza hano
Urasukubisha ndi hehe
None nuvukana Charnice
Charnice winje
Oh my god bite Charnice
Sava
kufeshere zirenze kandi ntari nguherutse wahora mu Burundi cyangwa wahora hanze
Nahura muri France ariko sinabamenye
Hari mu mwaka uheze nimba ntoba nihenze twahuriye Asiatique hari mande ya kioske niwibuka umutipe yari yambaye Lacoste yagusavyo nime zawe umubwira nazo ofise ari kwa kazina kawe ngo witwa Charnice
Ah niwe manot
urabitoye Saint Hoping
Bite byawe none
ubikintu cyose ndavye ndakibona mu ifoto yawe nibaragati wa mpaye kana mfashe ndabikubwiye bakongera icyo ufata ndakunda ukuntu umeze biraboneka ko wadezwe wambari zigukwiye ni wambara nk'umu beach mugendura ziduza nk'abandi muri bus mugutwenga ntutabura nkakujya kwa masudi kaboneka ko wakuze utagi bijumbu n'imyumbati wamawirira inyama hamwe n'amasupageti beguraza ubwo ngukunda hagize ubwo rupima ko napareyo kizigira
ndaba muradukwenyeje nawe umva imbere wamubeshiwe
wewe gukunze nice we shani Nawe utanyerekwa shani Ushaka nkoriki menduke gute shani Kukira ndabe ko nyemera Kukira ndabe ko nyemera Kukira ndabe ko nyemera
Ego neme kabisa ko warayu maipoto Adiko na hobiruko Akagumye bagumako Ikirenge kumuridos Shobora gukurako Kazima weme ibigani Ikikivanza ni VIP Ndabona watangaye Gira wibaza kuri pari Kandada hanyene muburundi
Ego ni heza vremo?
Ndabona ufisu dusoni Niwiti nye kuchufata Uzima nubwa madala Ninga umba wo imarako Manda jenda riha
Na wapi Hagira kui
Nizi nkovu ku mutima nahawe naba ex nzoko amanimi zibamfu gushika jari gamuko n'isi yose nje kukuraba nguri kugira etide kandi nuharire niko amutuma egide sino gwara umutima nivuze ku mudantiste amenyewe ya mara yose ufise ubwiza bwo ku mubiri ukaba ufise n'ubwo ku mutima niwe wenyene no kwereka aho mbabara kuko abandi ufise ubwoba biko bohava bantoneka uri umwigeme w'isuku afise itaye muzamakungu yaba wari laptop wari mu bwoko bwa mac pro kuko ntihayi cyane birengeje urugero ariko nanje kameme urabona ko nikwije n'ibindi ndi en forme bijeyi ndapitapita nambaye bling bling mu kabare n'abajama tukama mu maswing ariko utaranye Ndabigwiza n'ubusa ndazi urukundi cyadicyo ko nize amuhuloshi sinzo kubwira ngo je teme amutusanga kuri beach nicaye ndeze ubundi
tu es sûr
oui je suis certain
wewe gukunze nice we shani nawe utanyere kwa shani ushaka ngoriki Menduke gute shani Kukira ndabe ko nyemera Kukira ndabe ko nyemera Kukira ndabe ko nyemera
Urapotaye nashitse ndi ku irembo Nyari kunkure kuzuba ifreshere nizimveko
Oh d'accord j'arrive
Mawa warakaze ukabuzi kwa ari mu nzu ndagusabye tugume hanze mbege wa mungu yakubita nta mitenda ratora
yo ahubwo shayera mugaye ariko papa si hari
kinza nyura kizi sinje kukwigisha mate ahubwo mbwira aho bigeze yaco bigira kazeze byo guhekenya inzara sivyo je nagusavye ahubwo nyara utsumbwire nava sanga ngangwa sinzikarizi gufa
mbe kuigira kajuju ahantu nako nemeye
wow kuva no kwambika alliance tutaragira mariage kugira ni bakunware bebe kuno jewe meze mgufwanso ngingurube nuzo guhukuboko ugateba kumwikura utusanga nazinzi sura
siniko
biza gutusha nkababandi ngo ncencika na fone ngo cenzimya kugutwara ni lazima ndakurahiye walai nabo kuteribuye nzotega umutwe gwanje ndakubere ambulance mbonya magara yawe yansi no musuranye meye nzakurana sinziriye
oh.
Ariko harabandi bazakurara baturubuye bebe ntubone nwenga ndafisa babaya bazokubira ko nimboregwa
ndara
mu mubindi kandi ninywera bibo mugiye nabuze malti
Sheri oyanach nzovdiwone nzovdiwone nzovdiwone
Shia hands up kia ghost style music Bizos Alan Kiss Miss Nono bebe Yoshiwai my city Kia ghost style music bebe Yo Cal Breezy it is the song that I told you man Adomix Pro